Alin on ba dyan na? You done it. Alin ma'am?
One, two.